Was she alone, 1979. Where am I, my fool? kanjani nani? Mfeni fana kanjani no mudu? Amabuna sababula labantu. Abafane seni mfeni. Mfeni fana kanjani no mudu?
Umkhonto wesizwe labulawa mabhuni Afrika. Isosha umkhonto wesizwe labulawa mabhuni Afrika. Isosha umkhonto wesizwe labulawa mabhuni Afrika.